re bone jalo mathata pelo a ba kgileng ke sa ga jase mo busigong jo maabane le patsela botswana le tlhomamisitse fa batho ba le bararo ba ikhetswe ka mogarego
Yeah.